Na din zama zita baki da farin ciki ayo asuwaki tanko ne ai kamu mace sai suwa fara bayya mace adam keje da zuciya Fatiba, when you should have to go. 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 Makauniya, gaza bumbanci hasken hansi da safiya. Mabukuru